Krishna, 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 Krish రెండోది ఇది ఇప్పుడు వస్తే
Yeah. Thank you. scriptures it means that our spiritual condition was dependent upon and Lord, we ask for the Lord, O Lord,